marirase ndine munasi wona misa ndisingaoneisu chero vavengi ndevanofarirase ndine munasi wona misa ndisingaoneisu
Thank you.